Namhlanje sisembumbulu lukaGogo uMaphumulo. Uma umbukeli ekhumbula ngo-April ke sahlaselwa yikhukhula la eKZN. uGogo uyedwa wabantu abaaffecteka ngesikhathi kuneyikhukhula. Umuzi wakhe wawelwa uphahla. Kwathi kusenjalo abantu bafika bazontshontsha iy'mpahla elangaphakathi.
Ntuthuko wasibhalela esixoxela ngogogo ohlala endaweni enzima kakhulu. Le ndawo ibinamanzi, isola amanzi, kufana nomuntu ohleli odakeni ephila.
Sase sikhuluma nabantu esisebenza nabo abase-iCollen Mashawana Foundation. Sabatshela ngogogo, bakwazi ukuthi ugogo bamakhela umuzi omusha.
So today we are here ukuthi sizocelebrate indlu kagogo. Indlu ikhona la inama-bedroom awu-2, in a lounge, in a sitting room, in a toilet ngaphakathi, in a bath, in ama tiles, ceiling, yonke into.
Masikhuliswa, siya sifundiswa ngobuntu, ukubuyisela kubantu, especially abadala. Iyona ndlela esingakwazi ukuthi sidlondlobale kakhulu. You have to give back kwi community, especially mangabe kuwukuthi amandla okukwazi ukwenza lokhu nawe.
It's amazing, and sithanda ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke babambane, because kunale saying ethi umuntu ngabantu. So asiqhubekeni ne-spirit sobuntu ukuze sikwazi ukuthi siyakhe i-South Africa yethu le esifuna ukuyibona iyinhle.
Ngizwakalisa ukubonga kwi-Ukhozini nakwi-Collen Mashawana Foundation ekwengiyibona abantu abazwele untuthuko basisiza ukuba bakhele uGogo uMaphumulo umuzi omuhle.
Siyabonga kakhulu kwi-Collen Mashawana Foundation kanye nokuKhozi FM, ngoba ukuba uKhozi FM alukho ngabe yonke imisebenzi ongaka asiwuboni. Siyajabula kakhulu ukuthi uGogo namhlanje uzongena endlini yakhe entsha kancane. Sithi halala Gogo, halala.
Gogo njengomuntu omdala ujabule kakhulu, ujabule ukubona ukuthi usezogeza endlini ngaphakathi, asadinga ukuthi aphuma ayochitha amanzi nokuyisima ebekade ebhekene nazo. Manje unendlu ewumuzi omuhle kakhulu.
Sithi halala Gogo uMaphumulo ngomuzi wakho omusha.